Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu nyakanga 2023. Amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira. Abanyagihugu bavuga ko abagize leta y'Uburundi badakwiye kuguma bababesha ko bariko babaronderera ibibateza imbere. Ninyuma yaho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atangiye inyisho ku ngorane ihanza barimye b'itomati batagira uko bazibika naho bazishorera mu gihe umwembu ubaye mwinshi. Umupolisi umwe yaraye yihaye inkumbi arasa umukenyezi wa mugenzi we bariko bashwana, mu nyuma nawe aca ariyahura. Byabereye mu ntara ya Ruyigi. Hari n'umupolisi abangamiye abanyagihugu bo muri karitsiye ya Busoro zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, aho abanyagihugu basaba ko yokugwaho ibara ritara. Abo banyagihugu bakabona ko leta ihari itera intege abagize inzego z'umutekano bigenza nabi. Twabateguriye n'ayandi harimwo ayavugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Mu kanya gato n'inkuru imwe imwe ukwayo. Kuri mikro muri kumwe na Dondo Tyumba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Irankunda Kazi.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Indongozi zisahuri tunga rusangi uno munsi tuve ngaha bihindutse. Kuko abakora ivyo niba batuma ibihugu byacu byo muri Afrika bidashobora gutekana. Kuko ntushobora kuba uri kurarya ibya bene gihugu. Ukawuri kula visahura, waki giturile, atada kimu wa marie, hanyuma nguvuge ngo bazonezeze. Ezi ukawuri ndongozi wigenzuko, ukawona wangu temba kase nuzu tanga. Muma sezono muza makungu, deklarasyo universite du Lomé. Baravuga yuko, agatea kazi na munu, gategereza gukingirwa n'indongozi. Bitabaye ivyo. Abenegihugu barashobora bonyene kwikura kw'indongozi zirenganya. Umuntu rero adashaka ejo la revolution natangure akorereza abenegihugu.
Ndasubiye kubaramutsa. Leta ya CNDD-FDD ngo nireke kuguma ibesha abanyagihugu kwishoboye kubateza imbere. Biriko bivugwa na bamwe mu banyagihugu baraye bumvise umushikiranganje wa mbere wa leta y'Uburundi avuga ko abantu aribo bakwiye kwironderera amasoko mu bihugu bibanye yo gushoreramwo umwembo w'itomati. Ni mu gihe yarabariwe ko abanyagihugu bo mu makomine ahuzwa n'ikiyaya cavyegwa bafise ikibazo co kubura uko babika umwembo w'itomati. Abanyagihugu bakaba batangazwa n'inyishu y'uwo mushikiranganje wa mbere ngo kuko bama bumva bategetsi bafata indege bakaja mu bindi bihugu bakoresheje amafaranga y'abanyagihugu ngo ntibumva ikiba kibajanye mu gihe badashobora kuronderera abanyagihugu ibibateza imbere harimwo amasoko boshoreramwo umusesekara wo ku mwembo wabo. Abategetsi bakomoka mu mugambwe za CNDD-FDD ngo bakwiye gukomborwa ngo kuko naco bamariye abanyagihugu uretse kubarya umutima gusa. Iyi nkuru tuyibaze ni Netenance Mutoni.
Muri ico kiyaya hari habonetse ihinguriro rihingura itomate kugira zibikwe igihe kitari gito zitarononekara. Muri kino gihe iryo hinguriro rikaba ritagikora. Ibiheza bigateza ingorane abarimyi b'itomate bo mu makomine yegereye ikiyaya cya Byegwa asanzwe ari mwamwo cyane itomate. Akimara kubyumva ejo hahise mu nama ihuza abasanteri n'ababuramatari yariko irasuzuma uko irima riheze ryagenze kugira hitegurirwe irima ry'agatasi umushikiranganji wa mbere Gervendira ko buca yaciye asamira ijambo hejuru avuga yuko iyo ngorane y'umwimbo w'itomate ihari no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Mwaro. Akaba yategetse abari muri iyo nama kubwira abashaka kudandaza itomati kwironderera amasoko mu bihugu bibanyi leta nayo iheze ibahe uburenganzira bwo kuzishora. Kurikire Gervendira ko buca umushikiranganji wa mbere
wabamine kegere ikia azeba tulashite ingora neko alihata we ilikete transformasyo ingora kama ura wabamine leo alima matuma tumeshi iyo ilikete transformasyo leo iyo kuno mwotu nini kofere matuma tilewa kubari kwa kutarati kwa lini ya kumandaro kwa hati soko jari jambuski mwaro ya kwa mchili toki nimubwira barundi abashaka kudandaza itomati nibarondere isoko mu bihugu bibanyi. Uburozi isoko akaroma amasezerano gutwara itomati abizanye biciye ku murongo abantu bareke bazishore. Uzoronka isoko wese mu gihugu kibanyi akazana amasezerano yerekana uko azishora n'amafaranga zikwiye ukuntu yinjira abatukaba tuma uburenganzira azishore. Izonatanga n'ingufu kubera igihugu barima ibiterwa by'itomati dore ko ari ikintu udashobora kubika. Nibaza ko rero ari umuhimiriza bo bose bashobora kuronka isoko mu bihugu bibanyi byose bayirondere amabanza n'amasezerano bagirane nibagire bazishore tubare kuri izi tomati bazishore. Nibaza ko ari ibintu byumvika kote ziribwa muzini mubindi bifungo icabigorana.
Abanyagihugu bumvise iyo nyishu bavuga ko itabanyura ngo kuko yerekana ko leta iriko irahesha kugutorera inyishu irama ikibazo cy'ishogwa ry'umwimbu w'itomati. Bakabona ko leta ihari ikwiye guhagarika kubesha abanyagihugu ko iriko ibaronderera iterambere. Abo banyagihugu bakaba batangazwa ngo no kwama bumva abategetsi bafata indege bajya mu bindi bihugu bakoresheje amafaranga y'abanyagihugu ngo mu bibashana ntibaheze ngo baronderere abanyagihugu ngo ibateze imbere harimo amasoko boshoreramo umusesekara w'umwimbu wabo. Abo bategetsi bakomoka mu magambwe CNDD-FDD ngo bakwiye gukombogwa ngo kuko ntacyo bamariye abanyagihugu uretse kubarya umutima gusa.
Reka tugushimire Ninette Nonsi Mutoni kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kane Nyakanga 2023 i Nyarunazi komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi umupolisi w'igihugu yarashe umukenyezi wa mugenzi we imbere yuko yiyahura. Byose bikaba byatanguye umupolisi Felix Mbonimpa nyene gukora ibara ashwanye na mugenzi we Jerome Muvunyi. Muri uko gushamirana umupolisi Felix Mbonimpa akaba yaciye afungura inkoho arasa mugenzi we ariko amasasu ntiyamufata acafata umukenyezi wiwe bari kumwe ariwe Pascaline Kwizera w'imyaka 40 aca aracikana ubwo nyene mwene gukora ibara aca ariruka arayanyaga. Abapolisi baca banyarukira imuhira kwa mwene gukora ibara akimara kubumva aca ariyahura nk'uko amakuru ava mu gipolisi muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi abivuka. bamwe mu banyaruyege bumvise ivyiryo barabasaba abarongo y'inzego z'umutekano kumvisha neza abafise ibigwanisho by'igihugu akazi kavyo. Ni mu gihe hariho na bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko abapolisi n'abasirikare bamwe bata umurongo mu kugandagura abanyagihugu ataco bazira ngo kubera bama bariko bigishwa ivyo kwica ngo kandi bakabikorana inzigo. Ivyo bigishwa rero ngo iyo aheze igihe batabikoze ngo baguma baribwa ribwa. Ku bwabo banyagihugu ngo harakenewe intwaro nshasha mu Burundi yo kwigisha neza inzego z'umutekano akazi kazo, ngo kuko izihari muri kino gihe ngo zikorera umugambwe CNDD-FDD ngo kandi zategerezwa gukorera abanyagihugu. No muri karitsiye ya Busoro iri muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara cha Bujumbura, abanyagihugu baho bavuga ko babangamiwe n'umupolisi batazira mwarabu aherutse kuza kuba muri iyo karitsiye. Uwo mupolisi abikuje amafaranga ngo haheze umwanya acagaruka akagereza uwamubikuriye amafaranga ko yamuhayemwo amafaranga atariyo bita fobiye mu kinyamazuru. Nuko munsi w'ejo hahise ivyo bikaba vyarabaye. Uwo mupolisi kandi yagerezwa n'abanyabusoro ko iyo yinjiye mu kabare kunywa inzoga ahejeje kuzinywa acavuga ko ata mafaranga afise, ngo kandi no mu nyuma agarutse akwishura amafaranga acashaka gukubita uwo aheraniye. Umwe mu banyagihugu bo muri karitsiye ya Busoro arasigana ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe.
Hanyuma ryo ntinabandikiye ndababwira umupolisi aba muri karitsiye nkenga Busoro ahantu bita ntariye kuri Kigoma, iyo nyamupolisi arageramiye twebwe abanyagihugu nkurutsira ubwoba akuririye ideni ntiyigera ryishura, ugiye kuri musaba aca nakubwira ko azobona gufungisha. Rero ejo yagiye gusaba umukozi wa imikashi amurotirira amahera amubwira ati ntayo mfise, maze amubwira ko atayo afise kubera bazi amanyanga yiwe akora ubwo ashobora kukurutirira amahera aheze nk'umwanya agaca agaruka ngo wamuhaye mwe ngo amafobiye. Nicyo kintu tuba kimumenyereyeko. Ejo n'ejo rero nyamuntu ambwira ati ndasigira amahera, umva yakure mu telefone yiwe yiwe ayashyira iwiwe hanyuma aca amuha amakashi amubwira ati ntayo nta mahera afise. Acha kundi muntu araza aramurutirira amahera acaraya hawa mupolisi mwarabu, amaze kuyamuha haheze nk'iminota nka 30 aca hamagara wa wundi yamurutira amahera amubwira ngo yamuhaye amahera atariyo. Ambwira ati none jewe wewe umenya ko naguhaye amahera atariyo gute, ubu yihaye iminota 30 cy'amahera nayaguhaye. Rero nyine akabaye niwe avuga ati uyu muhungu ari mikashi ariko aramurenganya, niwe guca telefona abapolisi bagenzi we. Polisi bagenzi we nyamupolisi atangavuga ngo ni mu mutore mumujane hariya ku opozisi. Iyo amaze kugenda uko ayagiye nawe acavuga ati ntimumukura ngahaye byabire ngahaye byose ntibihere ngahaye. Hachi haza musadara aho arabijamu maze kubijamu birahera. Bimaze guhera abapolisi bandi bagenzi be baca baragenda kwanze nk'uyumwana isubira inyuma baca mwati tuza niyo fobiye tuyirabe. Mu nyuma niho haciye azana amahera meza, amaze kuzana amahera meza aramwe ati urabona rero wewe abapolisi nabo nyine bagenda tubona udukoreshereje ubusa twa twibereye muri patrouille zihabwa udukoreshereje ubusa kuvuga ngo uyu muntu afite abafobiye urike ari kinyoma. Mu nyuma rero bimaze kugenda uko yacyagenda ahigiranya acurize ibintu byari mikashi yamuhigira yo gushikana n'ubuye. Rero ngwana nyamupolisi afise aje kukaba ari we wakanwa inzoga, mba ukamuha ideni cyangwa ukamuha ideni akazana n'abagenzi biwe bakanwa cyangwa ngo ntamera afise ngo ari muhire. Hari n'igihe akubwira ko atamahera afise umuntu yashaka ngo agukubite. Ingwana afise rero ni iyo oye aheruka kubimukira ngahaye vuba nta n'amezi natwe atarahamara aha mu Busoro muri Kanyosha.
Abanyabusoro basaba abajejwe igipolisi kubakuramwo uwo mupolisi batazira mwarabu ngo kuko umwanya n'umwanya babona ko ashobora kurasa abantu abahora ubusa. Harimwo n'abanyagihugu aho nyene mu Busoro bavuga ko abajejwe umutekano batakigira discipline bakwiye gukurwa mu kazi bagasubirizwa n'abandi. Ngo yamara ku ntwaro ya CNDD-FDD ubujejwe umutekano yigenza nabi mu gihe yabaye umugwanyi muri uwo muhari ukigwana utaraba umugambwe ngo hoho aca yongerwa n'ipeti. Ivyo ntwaro ya CNDD-FDD ngo birabayobera abarundi bona habo okuyihindura. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanye n'ayandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka.
twebwe nk'umuryango inshuti y'abanyi n'abagenzi turasakasakiye umushikiranganji w'ubutungane barabe iyo dosiye yo muri 2012 ya Nyamwema barabe abapromoteri fishe Nyamwema hanyuma inosaba mutezurire turasakasakiye kandi abajejwe amashyirahamwe aharanira ubuteka bwa kino muntu cyane cyane y'abafungwa turatabaje abonimana camari arongo ishyirahamwe tabaritsa n'abandi amasenti hashi n'abandi n'abandi na kizigenza w'igihugu nyakubahwa perezida bagira icyo bakoze kuri iyo dosiye ya Bigirimana Ferdina babohore Inosa kuko ntashazira umuhungu wa Ferdina yego hanyuma n'abandi bose bafungiwe ubusa bafunzwe mu karenganyo babakure mu busho bareke kufungirayo uko buzoba ari ubutungane murakoze
Haguruka Barundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabaterikinya turababona humura igihugu ciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvye n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
abakozi bahoze bakorera ishirahamwe Sojestare Kirundo muyinga barasaba guhabwa udufranga twabo bakoreye aho ninyuma yuko igihe kihaciye ari kinene kuva mu mwaka wa 2019 bishuza ariko ntibahabwe utwo dufranga bituye ikigo Odeka babwirwa ko batazwe barasaba batakamba ko bohembwa kuko batagira icepo n'icaruguru inzara ikaba ari nyinshi mu miryango yabo bamwe n'abandi babona ko bibabaje kubona leta sandete FTD idashobora gufasha ngo abanyagihugu nk'abo bahembwe iyo leta ngo ikwiye kuvaho kuko ataco iri kimarira abanyagihugu inkuru dushikirizwa na Aline Munezero
Abakozi bahoze bakorera Sojestare Kirundo muyinga ishyirahamwe ryatonorika wa mu gihugu cy'u Burundi bari mu migwi ibiri umugwi wa mbere ugizwe n'abakozi bashika 99 bari basanzwe bataniye amasezerano y'akazi na Sojestare abo bakaba bakoze amezi 15 yose badahembwa ni ukuvuga kuva mu ntango z'umwaka 2019 gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka 2020 umugwi wa kabiri nawo n'abakozi bashika 2023 bakoreye Sojestare mu gihe cisekeza gitonora gikawa mu kiringo c'amezi ane ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa gatatu gushika ukwezi kw'indwi mu mwaka 2019 abo bakozi bose rero nk'uko bavyiganiye Radio Haguruka nta n'umwe muri bo arigera ahembwa kuva Sojestare yugara imiryango mu mwaka 2020 kuva basezererwa ku kazi abakozi bari bagumye bizezwa kuzorihwa amafaranga yabo ariko bagumye bishuza biranka gushika ubu aho bagiye kwishuza mu kigodeka kijejwe guteza imbere ikawa mu gihugu cy'u Burundi babwirwa ko batazwi dutega amatwi uyu munyagihugu yayaze na Radio Haguruka
yewe ndi umunyagihugu yahoze akorera sojetare kirundo muhinga ukuri twarakoze umwaka w'2019 kugera mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2022 kuva icyo gihe cyose umukoresha wacu yigeze aho aduhemba n'ifaranga rimwe hariho mbere n'abakozi bato bato bakora isizeni bagera ku 4,000 n'abantu batatu bakoze iyo sizeni ya 2019 ntibigeze nabo nyine bahembwa n'ifaranga rimwe.
Abanyagihugu barasaba batakambira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubafasha bakaronswa utwo dufaranga twabo kuko bari mu bibazo byinshi. Hejuru y'inzara ibugarije mu miryango yabo bavuga ko batabona uko buca barungika abana babo ku mashure. Dusubire dutega amatwi uyu munyagihugu.
Turatakambiye n'icyubahiro umukuru w'igihugu adufashe imyaka yabaye ine twarindiriye amaso yaheze mu nzira. Murazi namwe turazi ubukene buri muri iki gihugu. Abana bacu barahebye amashure, inzara mu nda, bamwe bariko baritaba Imana kubera ubukene bwabarembeje. Abakukurutse bobo kuva 2013 ntibigeze bashyiraho n'ifaranga na rimwe muri UNICEF. Ubu rero bahembwa uko baronka n'intica n'ikize. Nakwita kaje mukuru w'igihugu aturabire ico kibazo.
Inyuma yo kumva ibyo biriko bishikira abakozi bahoze bakorera Sojestare, bamwe n'abandi bavuga ko bibabaje cyane kubona leta ya CNDD-FDD idashoboye gufasha ngo abanyagihugu nk'abo bahembwe udufaranga twabo. Iyo leta ngo ikwiye kuvaho kuko atacyo iriko imarira abanyagihugu, ubona ko mu bisata byose abanyagihugu bakoma akaruru.
Urakenuye Aline Munezero kuri iyo nkuru. Mu gisata cy'ubutungane mu ntara ya Kirundo havugwa uwahoze ari musitanteri wa komine Busoni Nsavyimana Dismasi n'abaje nama batatu b'iyo komine bafunzwe kuva ku igenekerezo ry'uno munsi. Abo bose bakaba bageretswa icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Inyuma yaho bafatiwe bagerezwa kwandika ikete basaba umukuru w'inamamanozwa jambo iyo komine, bamusaba gukoranya inama yihuta kugira hikwe ibibazo bihanze iyo komine. Icyo cyaha kikaba kitabonwa kumwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD aho mu ntara ya Kirundo. Abandi bo babona ko ibyo biva ku kunyinyurana biri hagati y'imigwi ibiri ya CNDD-FDD irabana ay'ingwe muri iyo ntara. Mu Burundi ngo nta butungane buhari, Abarundi ngo nibo bakwiye guhindura ako kajagari kari mu gihugu. Vyinshi kuri ino nkuru na Mberamihigo Jean Marie.
Abo bafunzwe bose uko ari bane bagizwe na Dismas Nsavyimana yahoze arongoye komine ya Busoni n'abahanuzi batatu b'iyo komine aribo Ndorimana Haji yari ajejwe inkino n'imico kama, Buhinja Yohani yari ajejwe ivy'amategeko na Silveri igihe uko ishaka yari ajejwe ivy'ubutunzi. Twamenyesha ko uwo yahoze ari musitanteri kuva abogozwa n'umabanga ku igenekerezo rya 2008 Nyandagaro umwaka w'2023 yaramaze iminsi arenguka muri parike y'intara ya Kirundo abazwa ku makosa yagirijwe yo kunyonora itunga ry'igihugu. Ariko uno munsi ifatwa n'ipfungwa ryiwe n'abo bahanuzi ba komine rikaba rifitaniye n'ikete abo bahanuzi bandikiye umukuru w'inama mpanuzwa jambo iyo komine bamusaba inama idasanzwe ku bibazo bihanze komine yabo. Amakuru adushikira akemeza ko iryo kete ryatewe ko umukono n'abaje inama 2019 kuri 43 bagize iyo komine. Mu nyuma yaho umugambwe CNDD-FDD aho mu Kirundo baciye babagiriza kugumuka ko n'abanditse iryo kete batabajije mu mugambwe. Ejo hahise abo baje inama ba komine baratumwe ko mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara ya Kirundo, niko guca bafatwa bajanwa mu gasho ka sentare ya Kirundo aho bari baraye. Uwaza ari musitanteri nawe akaba yari yaraye afashwe n'umukuru w'igipolisi muri iyo ntara amwagiriza kugumura abandi no kugomba guteza akajagari mu mugambwe CNDD-FDD. Ku igenekerezo ry'uno munsi imbere y'umutaga bose uko ari bane bakaba bumvirijwe n'umushikirizamanza mukuru w'iyo ntara ya Kirundo Ndemeye Jean Claude aca abagiriza icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu nibyo yatebye imodoka yaciye ija kubatora ibatwara mu iwero rikuru rya Ngozi aho binjiye iryo bohero igihe cy'isaha zine zirenga ko iminota 20. Amakuru dufise yemeza ko hari uruhigi rw'abo bajenama bose ba komine bateye umukono ku iryo kete kugira ngo bafatwe nabo bapfungwe kuri icyo caha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Nubwo biruko icyo caha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu ntikiriko kibonwa kumwe n'ubu banywanyi ba CNDD-FDD aho mu Kirundo, bamwe babona ko bifitaniye isano n'imigwi ibiri y'uwo mugambwe itarabana riza aho muri iyo ntara. Bamwe biyita abakata begamiye umushingamateka Gihahe, abandi bakitwa intarambirwa begamiye Anastase Manirambone. Abitwa ko aribo bafise ubutegetsi rero babakata begamiye Gihahe ntibemera ko abandi bogira icyo bavuze, ariyo mpamvu haguma hibonekeza ipfungwa rya bamwe n'abandi aho mu Kirundo. Abanyagihugu bumvise ako kajagari karangwa aho mu Kirundo bavuga ko ibyo kuri CNDD-FDD ari akajagari gusa ngo nta butungane buhari. Nyabuna abarundi barakwiye kubihindura ako kajagari kose karangwa kuri ino ntwaro ya CNDD-FDD kugira igihugu gitekane.
Turagukengurukiye Mberamihigo Jean Marie kuri iyo nkuru. Impunzi z'abarundi mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zisaba ko bagenzi bazo bafashwe bagapfungwa kuva ku igenekerezo rya 30 Nyandagaro 2023 borekugwa atagisabwe kuko ataco bazira. Aho ni nyuma yaho igipolisi cha Tanzania kiri kumwe n'imisoresore y'abasungusungu bagiriye gusahura utuntu tw'impunzi muri iyo kambi, ama impunzi zikagerageza kwihagararako mu kubankira, ariko bamwe mu mpunzi bagaca bafatwa bagerezwa kugwanya igipolisi. Izo mpunzi zikabibona nta kigenzo ka leta ya Tanzania mu kugomba kuzihungura ku ngufu. Izo mpunzi z'abarundi zirasaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu hase kureka kuzikubagura kuko zitarota zitaha mu gihugu kikirangwamwo ubwicanyi bukogwa na leta ya CNDD-FDD. Byinshi twabiteguriwe na Mihigo Pierre.
Nkuko byiganwa n'impunzi z'abarundi aho muri iyo kambi ya Nduta ku igenekerezo rya 30 Nyandagaro, abapolisi bari kumwe n'abasungusungu baraje nk'abigenza ku mpunzi baca batangura gusahura udukoresho tw'impunzi muri zone y'umunani. Izo mpunzi ntizabyihanganiye kuko ubwo nyine zaciye zihagararako zigerageza gutesha abo bapolisi n'abasungusungu kubera agashavu b'abapolisi b'igihugu cya Tanzania baciye batangura gufata bamwe muri izo mpunzi bagiriza kugwanya igipolisi. Abarenga batanu bakaba baciye bafatwa bajyanwa gufungwa mu ihohero rikuru wiaraya muri komine ya Kibondo. Izo mpunzi z'abarundi zisaba ko izo mpunzi zigenzi zabo zorekugwa atagisabwe. Zigasaba kandi ishyirahamwe mpuzamakungu HCR hamwe na leta ya Tanzania kureka kuzikubagura nk'uko byiganwa n'umwe muri izo mpunzi kuri mikro ya radio Haguruka, iryo ryiwe rikaba ryahinduwe ku mbo z'umutekano wiwe.
N'abasungusungu bajyanwe no gusahura nk'uko zaheruka kuba mu nkambi ya Nyarugusu. Impunzi zirihagararako zirabatesha gusahura niko guca bagenda, uwo bahuye wese bafata bakubita buriza imodoka baza kumufunga. Rero kugeza ubu abafashe bose barafunze, rero impunzi zigasaba yuko abafunze barekurwa, zikongera zigasaba yuko HCR na leta ya Tanzania bahagarika gutoteza impunzi. Impunzi zimaze kubona yuko abakozi ba HCR bakorera muri Tanzania biyunze na leta gutoteza impunzi kugira ngo bikunde ziyomore, ndetse bagasaba abahagarariye HCR ku rwego mpuzamakungu ko bagerageza bagakurikirana ibikorwa by'abakozi babo bari ku gataka Tanzania, ko nabo bashobora gukora amakosa bagatukisha iryo shyirahamwe. Rero impunzi zigasaba ibyo.
Izindi mpunzi zisaba ko zoreka gutotezwa kuko zitarota zitaha mu gihugu kikirangwamo ubwicanyi bwirirwa burakogwa na leta ya CNDD-FDD irongoye igihugu.
turagushimiye Migo Pierre na wewe kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza. Ni na hano amakuru twabateguriye uyu munsi genekerezo rya gatandatu Nyakanga 2023 arangiri. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikirana. Subiye gukengurukira n'abayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Ndakengurukiye n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira. Jewe nariko ndayabashikiriza nkaba ndabike banuye. Imana ibandanye kubarinda na gahwane na ubuta.
Haguruke, haguruke Barundi, haguruka ni radio ikangurira Barundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.